Jenda baba zwa chani yombonye performance ya Big Fizzo, performance ya Saad B kuva 2013 adugira kuri ABC agira gutya mbanda bizati ni aheza kugira gutya acagira ka kantu kiko kuzunga uwo ni Fizzo acazunguruka acabandanya ni bya bindi nyene nta kintu gishasha dramati yaragombye kubyuba uga gato yaso gupfira kuri stage kuri atagize repetition haba kosho kosho kusika nao bamuvugiriza madamu akaririmba kosho kubera iki yikanze yuko Hello, muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabayikaze mu kiganiro cyacu ari cyo cyanyu mushikirizwa na jewe Omario kuri ya Gatek TV uyu munsi numunsi udasanzwe kuba artiste numunsi udasanzwe kuba journaliste numunsi udasanzwe kuba kunzi ba industry y'u Burundi kuberako hari birori bidasanzwe ni birori byatumiwemo abastare benshi hariho ba B-Face ba Simbizi ba Mipro ba Lasco ba DJ Zonobino ni birori biryoshye cyane ni birori twafashe dukoranira hano hamwe ni kwa Maitre Muvayo umugabo asanzwe adufasha mu bintu abantu bo muri industry basanzwe bakora aradufasha cyane mu kuduha ama plus dukoranye ibiganiro shout out to him mu byubahiro vyiwe uyu munsi rero ni birori twatunganije kugire ngo dushobore kumenya ati ni cyo kintu cyokogwa kugire ama performance y'abaririmbyi ashobore kuva ku rwego rumwe aje ku rundi mbega asabye iki hama ikindi kubera iki abaririmbyi benshi usanga batumiwe mu masho ugasanga bari ngo barasondeka abakiriya babo ndavuga abafana babo nibazo byinshi tuza kwiga ko uyu munsi birasaba gukurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo kuko muza kumenya byinshi mutari muzi let's go
Pasco asanzwe arongoye Now Creative hanyuma turi kumwe kandi na DJ Zenobi abo bose murabazi DJ Zenobi asanzwe ari muri Rantan DJs nawe nyine ni umu DJ aserukira abandi turi kumwe kandi umenyesha makuru Amipro the MC asanzwe umenyesha makuru nawe nyine akora kuri Radio Buja FM ariko kandi akaba ari no mu baserukira abandi bamenyesha makuru rero narandiriye ngo ndabarambire nagira nsabe uwo tuza guteramana tuza gushikiriza hamwe kino kiganiro Masterland ace atubwira nawe nyene ivyo tugira tuyage ko muri no panel ya mbere n'abantu batumire turi kumwe
bonsoir tout le monde meze neza les amis allo
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 kuminga muntu murafungura gasimbizi babatemwo mukanya babatemwo bimwe mubiri no rero twashaka kuyaga kuko kuyaga gusa iyo duhuye nka artiste ifa ko turayaga kuko duhanzwe na byinshi bidu mu byo dusanga dukora bari bigenda bitagenda ari yeye byatuyobeye ari byo tutazi dushuduke kwigishanya tutibaje yuko rero tutotangira gusa icupa gusa tunasangira gusa niki usiniki yago kugira ngo ufise icyo azi gusumba abandi yakibi dusangize kandi byukuri ntuye gusaba yaga gusa kwa kundi ko abantu babudishye bakora kwigara bayaga nabo nyine barayaga mugabo n'icyo bafundika twifuje ko rero tuva hano twebwe tuvuze bikeye ko by'akamaro waje hano ataha atari uko yaje atari nk'uko yaje atahe afite akantu kiyongeye ko mu kazi kiwe deba ya mbere cyangwa ikiyago cya mbere tujya tuyage ko ni kijyanye n'ibiteramo ibiteramo mu Burundi niyo soko ya mbere y'abanyamuziki nabakorera hafi hafi igisata cy'umuziki kuko nibwo kandi uha isoko ya mbere dushobora ko ibyo dukora yinjiza agatubutse izindi zose nizira hagarara neza niyo mpamvu rero mu byo tuha focus cyangwa tuha attention hariho ibiteramo ibiteramo mbega byifashe gute iwacu muri kano kanya byahora byifashe gute muri kahise eske hariho aho tugeze ho gushima cyangwa aho tugeze ni hehe ariko bien sûr aho gushima arahari ariko hariho icyo twakongera ko natwe ndabo ababikora aba acteur aba acteurs aba performers aba artistes hariho icyo twakora kugira ngo ibintu bigende neza ku ruhande rwacu kuko hari n'igihe twama dusaba ibintu tukabisaba tukabisaba abandi tujye twikuyemo umenya ni turi mu bafise responsabilite kugira ngo dukoze kugira ngo bigende neza gusumba urwego rwacu ni urwego ngo ibiteramo bigende neza cyane
mwiriwe murakoze cyane jewe nitwa Micro nkaba nsanzwe ndi umumenyeshamakuru kunsamiriza Ibuja FM ariko kandi nkaba nsanzwe nezereza abantu mu biteramo bitandukanye ndumu MC mwakoze cyane kuza mwakoze cyane no kuduha uno mwanya murakoze
nanjye ni DJ Zenobino nkaba muri longtime DJs ndagenda bashimira ko amashuri kuyumvira kuko amashuri kuyumvira iki kintu cy'uno munsi ndagenda basaba ko twabana neza tuganire duhuza ama tugire icyo twungura umuziki wacu murakoze
Jambo les artistes, Jambo.
Jambo
Alvin. Nanjini Tarasco. Nabandi umwe muri mwebwe. Yego.
Murakoze cyane, nagira nibutse rero yuko iyi note ya mbere twari twayise comment améliorer la qualité et la rentabilité de nos événements. Nibaza yuko Master Land yari yabivuze ati umwe umwe wese ngaha ati Rasco ndamuzi imyaka kangahe ari muri ibi ati Zenobi ndamuzi imyaka ingahe ariko aradija ku maevenement akomeye Amipro turamuzi asarara mu maevenement twari aho nyene rero niho tujya duhere kuri Rasco nyene asanzwe arongoye Now Creative isanzwe itegura maevenement kuri kino kibazo nyine mbega Rasco tugiye kuri noteme turiko ama evenement yo ngaha mu Burundi reka tubanze tumenye ingene ameze imbere y'uko tuza kuyumvira ingene tuzokuyumvira ibikurikira nibyo dushobora gutorera umuti uno munsi uno munsi Rasco nk'umuntu abirambyemo urabye ama evenement aho ugejeje n'ama evenement maze gutegura simake nibiki wewe ubona byiza cyanye bibi wagiye urabona mu ma evenement tukugira tumenye no munsi ama evenement mu Burundi yifashe gute tuze gutora n'umuti wejo
murakoze cyane ku ma evenement yo mu Burundi nibaza ko twobiharura salo y'imyaka kuko byagiye wado ko yababwiye byo natambiye evenement ya mbere muri 2023 umva ari imyaka 20 n'utuntu dukeya muga sayivuriwe kuko kiriya gihe twari dufise amastage atangana n'ungaha twicaye nta kintu twaba dufise kizima cari kibanza gusa mugabo byagiye biraduga haraza imbaho hanyuma sinzi ko babyibuka abo twakoranye ku mbaho haraza imbaho hanyuma haraza gushyira ku itapi hejuru y'imbaho hanyuma haraza ibyuma bisudiriye dutangiye kubibona ahandi mugabo ubu murabona ko haje ibyuma nk'ibyo mu bindi bihugu standard ni nk'imwe kote tekniki ni ukuri ntabeshe byagiye bigatera imbere usibye gusa agapati gato wasanga kubera magume n'ibiki hariho aho tudashobora gushikana ugasanga hateguye igiteramo umugabo ibyuma dukoresha birinda kuva muri Tanzania cyangwa mu Uganda nubwo nabo nyine batari bafite byinshi ugasanga hariho twikora aramenyesha ko ubu tuvugana twicaye ngaha mu Burundi mu byuma turasaplayinga mu Rwanda n'ibyo bakoresha kuko kuma evenement yama outdoor ni ofise equipment zikwiye turasaplayinga muri Congo ni Congo twegereye kujya natwe wahora twahora tubikora muri Tanzania na za Uganda so kuri kote y'ibyuma navuga yuko nukuri twarateye imbere kandi ibintu biba bisa neza nuko nubwo nyine usanga ko aha tuba tugeze mu bindi bihugu baba bamaze nabo kugera ahandi kure aho hatagikenerwa twebwe amaskrini ari hagishika wowe ugasanga ariko arava kuri paji bafite ibindi bintu bakoresha so nibyo muri rusange nibyo bonumenga byarateye imbere tugiye mu by'abantu nabyo tuvuye muri tekiniki tukajya mu by'abantu kera niho abantu baza mu bintu ari benshi kera muri iyo peni y'ibikoresho muri uko kubura ibikoresho bya none amabafure mazima ama stage mazima ama screen yo ntayara hari nayo twarwiyumvire ariko niho ibiteramo byazamo abantu benshi kandi mu mice yose ntibyabera muri Centreville gusa byarabera muri Sud byarabera muri Nord byaritaga cyane mugabo ubu urabona ko muri ndisi cyane sinzi nk'abandi ariko ntibikiri cyane rwose na kera aho naho turaza kugerageza kwaganira na bagenzi bacu kutete ejo usanga babitsi ko bitari bikeya reka mendageza ngaha mpereza ijambo banze murakoze
ikibazo bisa kinini kuri Zeze na Mitro mubona tugeze he twavuye hehe tugeze hehe gushikira umunsi ibyo tukwishimira ni ibihe
murakoze na Jose nza kuja kuri Arasco ndazaguma hafi iwe gato ngira mugerageje kubiraba turi muri 2024 hambavu yuko isi yateye imbere no mu bijyanye n'ibiteramo hari intambwe twateye kandi nini mukanya Arasco yabivuze ku bijyanye n'amastage amasound lighting n'ibindi nibaza yuko nta n'imyaka cumi iheze ibiteramo byinshi byaba hano wasanga amastage tuyatiye mu Buganda Arasco yabivuze sinabigaruka ko cyane jembona rero yuko twateye imbere ayo ma materiel no munsi arahari uno munsi mnashobora no gutegura ibiteramo bibiri bitatu ugasanga hari amastage atandukanye kandi mu bibanza bitandukanye n'iterambere rikomeye ariko ku bijyanye n'akanovera k'ibiteramo nanje nza kuvuga yuko akanovera k'ibiteramo karasubiye inyuma cyane kandi rwose impamvu kasubiye inyuma ndaza gutanga uturorero mugerageze murabe gato uno munsi biragoye yuko umuntu ashobora gutegura igiteramo mu gatondo ngo aronke abantu ariko ava nta mafaranga yari ahari ariko wasanga ibiteramo bya saa sita byujuje saa yindwi byujuje ariko uza gusanga uno munsi akanovera nubwo kakorotse ariko amafaranga arahari mu gihe kera muri kahise nta mahera yari ahari ariko akanovera k'ibiteramo kari keza kandi kari gakwiye kuko usanga umuntu yaraja kuraba igiteramo akava mu kanyosha akaja saga plage ugasanga saga plage yuzuye kuva saa sita ntazi n'ingene aza gutaha ariko uno munsi uramuzanira igiteramo aha turi ni kwa Muvayo aho kuri Université y'u Burundi ugasanga igiteramo cya Failings ariko kandi ica gatatu nibaza ku bijyanye n'ibiteramo uno munsi abantu bategura ibiteramo harimo akavuyo reka ndabivuge gutyo harimo akavuyo kanini kuko uza gusanga nawe creative yiyumvire gutegura igiteramo yasohoye afishi ya 2 mois haciye haza umuntu nka Zenobi nta muntu n'umwe amuzi ntituzi yavuye aciye ategura igiteramo le même jour muri ico gihe uraza gusanga yuko kimwe muri ivyo gishobora kugira ikibazo nico gituma mvuze yuko ibiteramo byinshi hano bisigaye biba mu kavuyo umengo abantu bategura ama événement aba événementiel nibicara na kugira ngo barabe ninda kuye gutegura muri uku kwezi dukuye kurekera nde muri uku kwezi nimba nihenze novangira narasko baravyibuka hariyo groupe yigeze kuhaba y'abantu bategura ama événement kugira ngo bahana hane umwanya narasko yateguye nova ntategure pajo ntategure pajo yateguye Alvin ntategure Zenobi ntategure ariko sinzi icatumye ibyo bintu bidakunda kuko uno munsi akaroka hafi ni muri no samo habaye ibiteramo byinshi ariko ni ibiteramo bingana gute byaronsa abantu uza gusanga biharuye kumurere kananje mbendageza ngaho abandi baraza kugira ico bavuze murakoze
aba haswa amakuru amasho amasponsor tubona ko bakeya yami pakura amasho mwese mugaza amasho bari ngaha benshi mugaba amasponsor make kenshi mu sponsor twatora na media icyo kintu nacyo tuki tumenya bwiza ku hande kuri ya media ntiyari kwiye kuba sponsor mu sanzu je ko no bivuga na je media ari kwiye nayo kuriwa kugira nayo shwe kugira ingufu gukorera promo kubera ko nyimba rose mu sponsor guha 54 million ugafata 10 million ugashyira muri media muri promotion ya show iyo show ndibaza ko izogenda neza gusumba yaho media yo guha sponsor kuko imaze guha sponsor niza guha umwanya wo kuzowahirisha icyo tugenda rero ko twese tutahinze so ndibaza ko rwanda gukurikira ngaho ama tunda yo kuri
Zenobi aonyene ikirangirije ko kirakomeye ubuze ati les sponsors ntibatwitaho ami pro arategura abandi bagategura ngira ngo urashobora no kubira inyuma yiwawe nibaza ko bitari ubwatwe na sponsor twasabye urazi ko twe twakoze entre nous au fait aonyene none twashaka kuca dukurikira kugijanye na problematique ikibazo none gihari ubwira ngo abo ba sponsor nibabe bariko barinvestisa mu muziki wacu ingorane iri hehe nico dushaka tuce dukurikiza kujya nyine twatanguye twiyumviye tuti iyo ngorane ituma aba sponsor batari ko baraza ni yae kugira mu nyuma cyo tubafata tuca kwiyumvira inyishu
reka ndamuhire kugira ngo tukompetereze ikibazo tavuze twashimye cyane gose mwavuze buherutse yuko intambwe igaragara tubona twashitse ko harimo lo technique harimo buhinga bw'abakorera mu muziki aba engineer de son disons aba DJ aba bose bari concerné na lo technique aussi n'aba investisseur nka Alberic Michel n'abandi ngo tubakomere amashi kuko ama miliyari yagiye mu hajya ari menshi kandi na imaze kataruhara w'igihugu ruri mu wago ni secteur privé yafashe ya mbere bagateka tufate risque ku shura ama miliyari ndi muri ino muziki benshi batwa bana batanafata nyine o serie uko bikwiriye so ugushikira umwanya rero tumvise ko lo technique ariyo twishimira cyane gose ariko rero twashaka rero tu avuze ikintu kijaje no kuvuga ati mbega ba sponsor kubera iki batadushigikira ariko je mukucuhira neza ndagukamushye mushishurira hamwe nizihe byukuri ngorane no musi tuko turahura nazo nibe bibazo bihari byukuri no gusa umuca kongo kijenye no kwitabira audience n'ikindi nashaka ko muvuga 1 2 3 4 5 uno musi ibazo challenge evenement siri kiracamo no musi mu Burundi kumbure icyo cyaba sponsor ni inconvenient zibo byabaye ariko ara source ni ibihe bibazo bihari biko yatuma bigenda nabi hano vera kakatakara bigatuma na rentabilité idashoboka murakoze
ku mijambo je ni twasimbiza se mvumba hama ikintu nagomba ni intererano kuko kwanza first maze kwanza gushima kino cicaro ndibaza no bwa mbere bibaye aho abantu turi muri secteur muri inosi yacu turimo dushobora kwicarana nga kwiyaduhana hane byiyumviro icyumviro je nagomba gushikiriza Mwananda wa abakinyi ba football. Umukinyi wa football ntaja kuri tere atagize entrenema. Uno munsi nushora gutandukanya umunyamuziki n'umunyamuziki w'umwuga. Jewe ndiko nditemberera ndi mu Burugini ngenda ndumviriza indirimbo za Karabasase, ndumviriza indirimbo za Munonga, ndumviriza indirimbo za Alvin Smith, za ba Diwa, za ba Birman Boy, ngenda ndazumviriza zose. Na indi playlist je ndumviriza mu Burugini. 2. Loriro turahura ariko arahangayika ariko aragenda gurisha amateleviziyo kuri bata basa tubibose ubuzima bwa misi yose turahura nabo mwibarabara bariko barahangayika bisigura iki ikintu kimwe cyonyene cyo tuma yuko jewe nogira yamvi yo kugenda kumuraba mu giteramo nuko nokumva ikibiraho ingene ijwi giwe ndajyumva ariko araririmba ariko aramperereza umuziki kuko bijya bagira ama playback of nari nkeneye guhagarara kuri cya cyumviro cy'uko playback mu bihe turimo atari we muziki kuko double nababwiye yuko turahura muri circulation duhangayikira twese hamwe playback esu muziki bro playback ni uko ndavyumva turahura mu isi tare karahangayika dutondiye kuri bise hamwe yego generasco urumva ni juste ni kugira twa juste namba uno munsi tubayeho mu bihe twa umuririmbyi aronka opportunity yo kuja kuri podium ari uko haje umunyamahanga aje gukora concert nga mugabo uno munsi umuririmbyi akoze hit dernièrement nabaje DJ Fernando ambwiye ati je performance y'iminota 3 ni miliyoni 3 Uno munsi biragyoshye yuko Fernando Gusto umwe ari kuri podium nye inje 3 million nundi 3 million mugabo ibintu baduha naho bitandukaniye nibyo twumviriza aho tuba turi ibyo twumviriza namba ari ku radio namba ari ni vya bindi nyene mugabo turakeneye tubumve yuko arabanyamuziki b'umwuga namba abazineza yuko professionnellement agomba kuduhereza umuziki mwiza nategure je ndababazwa cyane iyo mbonye performance ya Big Fizzo performance ya Sad B kuva 2013 adugira kuri abisi agira gutya mba ndabiza ati niya heza kugira gutya acagira ka kantu kiko kuzunga uwo ni Fizzo acazunguruka acabandanya ni bya bindi nyene nta kintu gishasha mugabo muri play muri agira basi like umuziki wikibiraho biroroshe mugabo mugana nabone ifo yuko baguma baza baraduha ibintu bishasha ko na ba artiste batandukanye ubuzima bwo muri studio umuririmbyi ntaberaho no kujya muri studio gusa uno munsi baramaze kuba nibinebwe bandikira indirimbo muri studio uravyumva so bisigura yuko ikintu je nagomba gushikiriza nuko namba bazi neza yuko bakeneye gutungwa n'uwo muziki wawo baduhe umuziki wikibiriraho tubumve twumve amajwi yabo apana bya bindi baza kuri podium DJ Zeno bino haja kavuza umuziki ngo tuendere ama tusendere ya dramati yaragombye kubyuba ubwa gato yaso gupfira kuri stage kuri atagize repetition hapa koso koso gusa nao bamuvugiriza madam akaririmba koso kubera iki yikanze yuko yikanze yuko ari vya bindi baza kuri podium ati Zeno bino mvuza akibagira yuko hari abameshinyo yuko baramuvugiriza uravyumva ivyo ni vyabaye muri King Samba Comedy ziko mwabibonye de acha yambura inyazi ekera yatuma yitahura amenye ahari akaza kuririmba ibintu bidawanye n'ivyo bamizi bariko baravuza guke bigacha yibamba nimwe muzika muherana kubera iki yarazi ni vya bindi azwa kuri podium ijwirita sose baduza volume mugabo ikibiriraho niwo muziki turiko turaja kuno muzi je sinzova muhira nje kuraba ibintu nsanzwe na je ndiko ndumviriza bagende bazibagira ama repetition tubona ama Instagram yabo ama platform yabo tubona neza yuko arabanya muziki bumuga Cristiano Ronaldo tumubona Instagram ziwe ariko agira ama entrenema mugabo no muzi nta muri imvyi numwe uzosanga kuri Instagram yiwe ari muri repetition uzobona Instagram ziwe ariko amafoto ariko aritegurira ikintu na kimwe umuririmbyi uzo mubona gusa ngo aje kuri podium ari ndiye ko Zeno azomuvugiriza ibyavuza hama ririmba tubeshe ngo dusangire ngo je ngo tuende ma tukendere ngo turirimba ntugire ikintu
bari professional bazagira ma repetition hama comme ça tuzoronka abarimbyo ameze neza natwe bo tuzova muhera tugiye kubaraba nico imana ibakire
c'est lui mal alvin zagiye uri injini alvin smith voilà ça ça reje ama point cha kuvuga ko na abiri cyangwa tatatu byereke ama evenement ni byereke abartiste kuri bijya mwavuze ku byereke ama playback yuko atari muziki nuko live music ariyo music voilà ikiri kya ma evenement d'abord icyo navuga ko ni twebwe abartiste kugira dukore biravana n'amakonta tuba twasinye sibyo hari n'igihe dusinyira kontra yuko umubosi yaje kuturondera aratubwira ngo gihe icyo nshaka ni uko uririmba indirimbo irimo gusa ngo nawe uza gusa ngo abantu bakabona presence yawe bombo klat izi mikoro niko zimeze uku buraza
ni mubambe
reka babahindurire ku muri amapire
yabagire
iba yiyahuye
yes
murumva ugasanga umuntu umukuza gusinyisha contrat kubyi ati je ce que je veux ni presence yawe gusa urumva nawe uririmba indirimbo imwe cyangwa zibiri ngo ni wigore ngo icyo dukeneye cyo ni uko gusa ushobora kujya stage ngo abantu bakaryoherwa sibyo rero mu mwanya umu boss yambwiye uko sinibaza yuko noca nkora ibyo wiwe agize kuko bivanye namahera umuntu aba yaguhaye je ndibaza yuko umuntu kugira ngo ashobore kubwira yuko ngo nawe uririmba indirimbo mu gusa nta kibazo nuko aba yabonye ko amahera wukeneye ntashobora kuyaguha sibyo
Aye bintu byo kuvuga abandi ariko ara bombo clats man ifo ko bose banenga amatwi kabisa reka turindire bicara
iki kiga kiyambaye ko ni discipline kubaha narakuru no ku sibizo se babum
yego voilà
ibintu bigende neza duhera kwanza
ano yego wana cyane cyane baza wagi wari kuravuga twa twatekereje twiko twakumva none twumvirize natwe bisizo
sino tiba
On va te mettre dehors. OK, merci. En fait, qui n'ego l'avoue ça sérieux, le quand change muri cyo kintu cyacu ko ngo ifo ko duhindura tuzi turakora live music, c'est bien. Ndibaza si c'est pas ma talent ya cheku isigura avuga ati ibaze nk'umuntu yaje kukubwira ati giye nza guhwa umuriyo ni nuso. Kugira ngo uze kuririmba. Hama ngo uza kuririmba live music, c'est bien. Bisigura yuko kugira ngo concert ibe tuzogira ama repetition kandi si munsi mu cyangwa iminsi ibiri igitoro kiragoye aho se tuzo kwi déplacer sivyo icya kabiri nuko umuntu yose bafite team umu artiste sinibaza yuko muri ya 1 million 500 ubuma cyangwa 2 million yuko noza na team yuko no kuramo style yuko nogira en fait yuko energy no koresha en fait live music iragoye cyane iragoye en fait ni kintu singa playback ara mahera tushobora no kubira kuri playback ko twa tuzi ko ni kujya hajya no nawo nturiririmba nka bavuga oyo indirimbo yashobora gumamo cyangwa abantu bakanayiririmba je ntaririmbye sivyo ubwo live music umuntu urakoresha energy nyinshi cyane kugira ngo ushobore kuririmba neza cyangwa kugira ngo ushobore kuryohera abakunzi bawe icyo kintu rero cha live music yuko abaririmbyi b'abarundi tukwiguhindura turakora live music je ndibaza yuko naba bossi batanga ama evenement bakwikusa baratanga uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gukorana neza sivyo la plupart y'abantu araza gakuririra akakubwira ati urabona ngo nta sponsor na ronse benshi nuko baza batubwira sivyo ngo nta sponsor na ronse ngo n'umwaka ngo urumva ngo kuraba ngo mukamfasha sivyo nitura n'umuntu umuntu umuvuga ati ushaka amahera ngahe ushaka miliyoni zinize akubye ati okay ndaguhaye amahera aya naya wasabye yose ndaguhaye ama nawe ndashaka yuko uzonkorera ibi n'ibi n'ibi nitugira tubona ababosi nkabo ubu ababosi denye basigaye batuma basigaye nabo nyine batishikira basigaye barugika abartiste nkatwe cyangwa basanga rugisa umunyamakuru avuze ati gendera undere abartiste noneho babwire ko y'evenement yateguwe n'umugenzi wawe urumva bakaca bihisha none akaza aba artiste ari naba artiste cyangwa abamenya makuru bo nyine bagenda kubabwira aba boss ati umviriza giye bakana kandi abizi ko amahera yanaye buyaje umva dok ni wigore ni ushike kuri ariko ni wishikira bavuga guca menshi mugabo je ngiye ivyo bintu ndabivuze kuri ariko bimaze gushikira mentwa urumva nkabaza umuntu none wowe igitaramo n'icyawe ngurumva ngurumva gukora cyo organiza urumugenzi wanje mugaho ngurumva ngurigira museruke kugira ngo shuri kuvuga n'abartiste kora ikonjeze n'abartiste kora ko atazanya n'abartiste ngo byo mugora sivyo kumbe nyamu journaliste n'icanga n'amakuru pidushanga muri rimvyi niwe nyine yagiye kugira iyo mu boss ati jewe kana kandi abizi ko nawo twomuhaya aza kuyagi urumva deja ngaho ni muri ko muratwikira isoko. Eske mu yose iko tuzokora muziki mwisha cyangwa tuzokora live music muri ko muravuga natwe bigitse ko turaronka gahimbo keza. Donc c'est difficile. Misigura yuko kugira ngo dubaye ibintu byiza namwe bwe fwe ko mudufata neza. Ko turi mu kazi, sivyo? Urashaka kunguka ndashaka kunguka. Ushaka yuko akazi kawanda gakora neza bisaba yuko najewe undiha neza. Ko si nibaza yuko undishe neza ko ndajye nkaririmba hayo numvise raso bavuga ngo yagiye ajyarimba refreze bizindirimbo gusa. Uno nongo bacha muturi haya mu bantu ngo ari karagenda sivyo niba sho kwimba izukura sizi bira caragenda bisigura yiko ni impembo yiwe ntiyarishimishije kose nibaza yiko mu muhama era kwiye hama agacaririmba izukura sizi biri ama kagenda nibaza yiko amahera yahawe acha yasubiza kandi birumvikana ariko nimba yashwe kwimba izukura sizi bira caragenda bisigura yuko byari bikwiranye n'amahera uba wa muhaye sivyo. Mu bintu rero bizotuma umuziki wacu uhinduka no mu makonsere duhindura performance twagize no munsi n'ibi performance yejo bisigura yuko mu bastilist munuzya mu badanseri cyane mu nuzya ukungira umuntu aba yorganje muri kitiramo cyuno munsi agahindura strategy yo mu kitiramo kizoza bisigura yuko nuko akanoti kazo akabonese sivyo sinibaza yuko umuha amahera make umu artiste ko abartiste souvent ma conseiller c'est trouamba ibozo ishasha bo sizi nkabatira sizi nkabagenda ku mashop bagatora tubigendana no twatwigurira bisigura yuko mu mahera tuba twavuganye abavuye mu mahera ya style sivyo harajamo na mahera ya badanseri niyo mvu mu bona artiste benshi ni dutwara badanseri kuri stage kuko ndaraba amahera wampaye sivyo nkaraba iske mahera mvuze ngo mu abadanseri jiwe ngende mpinduri gisuko nambare neza je sigana nangaye ugisanga ndiko ndagira ibintu bibayabaye ndiko ndagira ibintu nyene niboneye kubira nyene ndongera giye muri aya mahira ndayagiyemo sivyo rero nta performance nziza cyangwa nta live music tuzokora mu mwanya mutari ko muraduhimba neza sivyo rero ni ico nashatse kuvuga en fait je nashatse kuvuga muri ivyo kuko ni ivyo bindaba ivyo bindi vya vyanwa event mangu kumwe no biorganizwa je ije ni bindaba sivyo murakoze cyane.